Igbo bi bụ ekene m unu. Ebe a bụ Ifite Awka n'azụ Nnamdi Azikiwe University. Ebe a nụwa kpọmkwem bụ Winters Garden Hotel Junction. Isi ewe banyere n'ime inweta esteeti anyị na-eje lọnchi ọfụ as Pamda Garden City Estate. Ị na-anyị fụ na ebe a niile n'ụlọ ijugo ebe niile hotels, guest house, hostels and a whole lot of other commercial and residential structures. Okay? Ebe a bụ ebe ọ ga-abịa itinye ego gị na ego ga na-eku ume on monthly basis, on weekly basis, on yearly basis, as the case may be. O nwere ka ime investment na this location ka ị gbaa lost or there are possible. Na-anyị fụ na ndị mmadụ ebirigo n'ebe already. Andụrụ ma Anambra State, Governor Soludo ji ezigbo ọrụ n'aka. Anambra State abụrụzi Anambra State nke anyị ma before. So, nke anụ a bụ Heaven is my target Catholic Church retreat. On the Catholic Church nwere isi retreat ya, ebe ndị fada na-abịa anọ kpee ekpere ma mgbe nta. E gafela na this Catholic Church retreat anụwa na statue of our Lord Jesus Christ na statue ọka diocese nwere isi structure. E gafela na just two blocks or two poles. Ị gafela anya inweta awa esteeti as Pamda Garden City Estate Ifite Awka kpọmkwem. Anyị ka na-eje lọnchi esteeti anụ ọfụ. That is why price ya ji wee ka nọrọ na 9 million naira per 464 square meter. That's 50 by 100. Ị na-anya na azụ fụ cassava plantation. Ndị nwe ya nyụrụ aka nye ohere ka wee bụrụsịa akpụ ha. A bụrụsịa akpụ, anyị kiri azụ ebe a niile. Gbaa ya fence, lọnchi ya plọtụ anya. So ọnụ na pre-launch price kịta igoro kịta ị ga-ege 9 million naira per 464 square meter. So kịta bụ ohere ọma gị ịkpọ m n'akara ekwentị ma sitere m ozi ịbịa were nke gị eburu gị bute gị ebe a ịvụrụ ya ịfụcha ịfụ iri ofọm kwụọ ụgwọ gị ozugbo mgbe ị na-ekwusi ya na-ete ka anyị na-anya fụ na 100% table dry land nwere ebe mmiri na-adọ na ya. Okay, so kpọm n'akara ekwentị ka ị bịa were ebe a na nke gị 3+4+5+ anyị mere ya n'afa ndị ụmụnna anyị nọ na Lagos na Spanda Trade Fair. Ha nwere respond kwago ịbịa welu dia own plot ya. So kedu ihe ị na-eche ndị Alaba, ndị Ladikpo, ndị Ago Palace na ndị Amuwa Dolphin bịa nnukwu nwere ba na nke unu maka na nnukwu ruo nnukwu onye kpatara ya. Nke a bụ nke anyị ụmụ Igbo onye ọbụla bịa welu ba na nke ya ebe anụ maka idozie na n'Igbo. Ndewo nu. Can I check all one?
Trendybeats.com.